banxunguphele abafundi bakwano college ukubulawa kuka Nosicelo Mtebeni kothuse abaninzi uchazwe njengamuntu obezinikele kwizifundo zakhe abafundi bafuna ingalo yomthetho engahleki nehlekisayo kwelityala
kubhlungu ayikwenye into kubhlungu and emengumntu ononono wami onothando onongcono benimiza short days ke and say short days because mfutshane sikushumana like benothando nomene
singabafundi base Fort Hare we can't take it kubhlungu futhi
amatshantliziyo ajongene namalungelo wamanina athi esi sehlo sijongela phantsi inyanga yamanina
seems to me as though they are high profile and particularly brutally cruel acts of violence that take place during August. If you remember Leandre Jachel's Uinene, that Clark, Angelique Clark, were all murdered in August in 2018. And it seems that at this point time of the year this happens.
Kubanjwe indoda enamashumi amabini anesihlanu nekukholelwa ukuba liqabane lakhe umfi. Abakwantsasana bathi banetyala eliqinileyo ngakumtyholwa.
Ngexesha sibhizi phaa kulaa ndawo yexhwayela siye safumana ingxelo kwi-intelligence yethu ukuba umrhanelwa ubanjiwe sithetha nje uselicinweni lamapolisa kulindeleke into yokubana abe uyavela ekhothi ngomvulo.
Lake University iqhuba inkqubo yentuthuzelo ngokwasemphefumleni ukuncedisana nabafundi abongile yankisi kwiindaba ze-SABC eMonti.